Remember when I told you, no matter when, where I go, I'll never leave your side. You will never be alone.
Even worry about the changes.
Even when we're old, remember that I told you,
I'll find my way back home.
Da 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 da